yasimini
Kasi na isupi
Ati alanga yasimini
Wahini mbayo, tojibiwa